Ngoku siza kusebenzisa ii-parabolas ukusombulula iingxaki zasebomini. Masithi unebhulorho eneenqaba ezimbini ezi-500 feet ubude ngaphezu kwendlela. Ezi nqaba zimbini zidityaniswe ngentambo ejinga kwimilo ye-parabola. Le parabola ingabonakaliswa ngale function ilandelayo. Y is equal to 1 over 8960. Uvule isigwexe x uthabathe 2100 uvale isigwexe all squared plus 8. Apho u-x no-y bamejarishwe ngeenyawo. U-x ngumgama wokusuka kwinqaba esekhohlo ukuya kwinqaba angasekunene. Masithi sizobe inqaba yethu esekhohlo. Nantso siyizoba ngombala obomvu. Ngoku lena inqaba esekhohlo sithi mosi u-x x zethu zizobonakalisa umgama ophakathi kwezi nqaba zimbini. Lena inqaba yokuqala siyibeka kubani kunqothi u-0. Uthetha ukuthi siyimise phi u-y x zethu. Inqaba yethu yesibini engasekunene sizobaxelele ngoba kaloku kuthiwe zenze ibhulorho and kwaye zidetyaniswe ngeentambo. Qha asiyazi ke ngoku uba le nqaba yesibini ikude kangakanani. Yiyo le nto ke ngoku sifuna ukuthini ukubala umgama ophakathi kwantoni kwezi nqaba zimbini. Nantso ke ngoku sizozoba umgca we-x-axis zethu. Nanko elele ubonakalisa intoni i-x-axis. Mosi besitshilo ukuba i-x-axis zethu zibonakalisa ntoni umgama ophakathi kwezi nqaba zimbini. Siphinde sizobe intoni i-y-axis yethu. Ngoba kaloku besithe ezi nqaba zitheni zi-500 meter ubude. Ngoku ke ngoku into esizoyenza. Xa sele sizobile lo mgca wethu we-y-axis sizokwazi ke ngoku ukuthini ukujingisa iintambo zethu. Na ikujingisa laa ntambo bekuthiwe itheni idibanisa ezi nqaba zimbini ikhuphe imilo yeparabola. Le parabola sesiyayibona uba izoncuma ijonge phezulu ngoba kaloku i-coefficient ka-a ayikho negative, i-positive. Khumbula besitshilo nantso iparabola yethu encumileyo iphuma ijonge phezulu. Ngoku xa sesinale parabola umbuzo wethu ebesithi masibale ntoni umgama ophakathi kwantoni kwezi nqaba zimbini. Nantso iparabola yethu siyizebe kakuhle enzele ilingane macala onke ngoba iparabola ayikho sixwexwe, iyalingana. Xa sesizobile siyayazi ukufumana igophe lethu. Siyakwazi ufumana igophe. Uba silifumene eli gophe okanye i-turning point, sizoyifumana la point, la x value iphaya. Xa sesiyifumene la x value, sizawumazi umgama wokusuka kunqothi ukuya phi kwi-turning point yethu. Xa simazi umgama wokusuka kunqothi ukuya kwi-turning point yethu, uzofana nomgama wokusuka kunqothi uye kulaa nqaba yethu ingasekunene. Ngoba kaloku iparabola xa uyohlula kamini ikhupha amacala amabini afanayo. Masitsho sibala. Nantso ke sizosolva intoni le equation y is equal to 1 over 8960 uvule isigwexe u-x uthabathe u-2100 uvale isigwexe o-squared wengeze u-8. Xa sele ime kanje ke ngoku i-equation yethu siyayazi ukuba u-x uthabathe u-2100 bawuhlala be-positive ngoba basikwerishiwe. Ke ngoku ithi loo nto ubana ngaba siphindaphinda inani eli-positive nelinye line-positive, loo nto izohlala isinika intoni inani eli-positive. Into ethetha ukuthi inani elingaphezulu ko-0. Ithi x will always be greater than mani 0. Xa siyazi ukuze ke ngoku elona nani lincinci likwahayi esinolifumana ngubani ngu-8. Ngoba xana senze le nto isesigwexeni sethu yangu-0 u-0 umphindaphinde nelinye inani bakunika u-0, ngoku sawushiyeka nabane no-8. U-0 singamfumana njani kwesi sikweqe? U-0 singamfumana ngokuthi u-x uthabathe u-2100 bakunike u-0, into ethetha ukuthi u-x xa engu-2100. Xa simfumene ke ngoku u-2100 yethu, simfumene i-value kabani ka-x eyintoni eyi-x coordinate yegophe lethu. Xa sino-2100 kule nto ukwezazigwece, siyabona ubana soba no-0 utsho sibe no-y ongubani ongu-8. Nantso ke sino-0 into y no-2100, silifumene ke ngoku intoni igophe lethu. Xa sise siyazi ukuba i-turning point yethu i-x vele ke turning point ngu-2100, siyayazi xa simphindaphinde kabini sizofumana u-4200 ozosinika umgama wokusuka ku-0 uyotsho kwinqaba yethu engasekoneni, ngoba iparabola inamacala afanayo. Enkosi.